Sign na sa TNT, kag i-register na sa buong ang imo SIM. Legit na pinakabaskog ang TNT, biskan diin sa Pinas. Kay nagdaog ang TNT, powered by Smart, sang the Philippines' best mobile network, the fastest mobile network, kag the best mobile coverage awards from UCLA. Base na sa analysis sang UCLA Intelligence Speed Test from July to December 2022, based on speed kag coverage. ASC S0044 P0302233T.